mayani ni mapostoli ndiyanibulela bethunana kulo msebenzi besiwenza apha ekhaya umsebenzi wombongo unyaka nonyaka katata wethu uba ufihla ndibulela noba ubhenyana noma ubhenyana abantu bethu abasikhokheleyo abazali ndibulela nekhabinethi yakhe behamba nayo besuba kumhla wase-Eastern Cape e-headquarter apho siphuma khona sileli bandla lasespiritual sithi enkosi kakhulu siyabulela ndibulela kakhulu nabasekethi bezosixhasa kwingqele njalo kodwa kubanda kodwa abantu nakathixo bazigcina bazidina baza kusiquma ndibulele kakhulu nee-band ebezikhona apha ekhaya ndibulela nabahlala ndakwazi ubashiya ngaphandle bandiqume kakhulu abantu bakathixo bandenzele yonke into ndibangxelela kunjalo kodwa banyamezela ndibabulela nangosuku lwangumvulo bathe bavuke baphinde bavukela kwalapha kwam baphinda bazondincedisa bazoklina benza yonke into ndiyabulela kakhulu bahlala esapoti yenu kusi.